byukuri abantu batuzaniye ubutumwa bwiza ba mbere n'abamisiyoneri harakantu bisigarije uko Bibiliya itanga ubutumwa mu bice bitatu rero bari namuye barayizana mugabo baduhe igice kimwe igice cya mbere Dawidi niwe yavuze ngo naranezerewe cyane igihe babwira ngo tuje mu ngoro kwa Data naje naranezerewe igihe numva buno butumire bwo kuza kuganira namwe amajambo y'Imana muri iki cyivugo kivuga ngo bagumyamanga mu bumwe budacika dusenge dukore ibikorwa bidushikana ku burundi bwifashe mu 2024 Imana ishimwe cyane amajambo baduhaye yo gusigura ko tuyabona aha mu butumwa bwiza bwa Matayo iya mbere iri mu gice cy'indwi igice cy'indwi usomye ku murongo w'indwi washikana ku 11 ijambo ry'umutwe no gusaba musabe muzohabwa urundi muzonywa muramutse muzokungururirwa kuko uwusaba wese ahabwa urondera aronka uramutse yugururirwa hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yomusaba umutsima akamuha ibuye cyangwa yomusaba ifi akamuha inzoka none mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi mbega so mu ijuru ntazurushiriza rwose guha ibyiza abamusabye nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose mubare ibyo mubagirira namwe kuko ibyo ari ibyagezwe n'ibyo bavugishwa n'Imana aho imbere gatoya ku murongo igice cya 18 murongo wa 20 murongo wa 19 gushyira ku wa 20 kandi ndababwira ukuri yuko babiri muri mwebwe nibahuriza inama mu isi gusaba ikintu cyose Data wo mu ijuru azokibakorera kuko aho babiri cyane batatu bazoba bakoraniye mu izina ryanje nanjye nzoba ndi kumwe nzoba ndi hagati muri bo tuvemo amen nagomba ndabasabe dufatiye kuri iki cyivugo munyemerere aya majambo mwahaye mwatuye muri kino gikorate twongere turi ijambo ryo muri Yakobo Yakobo 2:14 aravuga ngo ibyo kwizera n'ibikorwa byanyu turasoma umurongo wa 14 turasoma umurongo wa 26 iri hagati turajya kwisobanura Yakobo 2:14 umurongo wa 14 n'uwa 26 aravuze ngo byomara iki bene data namwe umuntu avuga ko avuga yuko afise ukwizera atari kuwa akora mbega ko kwizera kushobora kumukiza 26 nk'uko umubiri utarimo impwemu ubupfuye niko no kwizera kutagira ibikorwa kumera kuba gupfuye Imana imufashe cyane haleluya aya n'amajambo akomeye nibaza yuko mu bihe tugezemo tugomba kujya mu iterambere aya majambo yadufashe mu by'ukuri abantu batuzaniye ubutumwa bwiza ba mbere n'abamisiyoneri harakantu bisigarije uko Bibiliya itanga ubutumwa mu bice bitatu rero bari namuye barayizana mugabo baduhe igice kimwe igice cya mbere
Nibyo ni kubwira abantu ngo nibihane biyeze bicishe bugufi bazobona Imana baje mu ijuru. Bashabaraza bagezaho. Nono baduhata imirongo idukundisha ubukene no kunyarirwa. Yindi barayitwima. Nono baratubuza no gusoma Bibiliya kuko tuzitanguye vuba. Kugira ngo ntituvumbure ayandi majambo arimo. Kuko message zirimo iya kabiri ni ubwenge, iya gatatu ni iteranire. Mugabo baduhatira iya mbere bagaca batubwiye ati iminsi yose mubimenye hahiriwe aboro kuko nibo bazabona Imana. Baca batwangisha no gutunga baravuga bati icyo mwamenya rero kugira ngo umutuzo azoje mu ijuru. Biragoye gusumba ucisha ingamiya mu jisho ry'ubushimi. Twumva nyine two kwihitiramo ijuru ubutunzi turaheba muri tuzoribure. Ariko bobo bakabitwigisha bobo amajambo basenga muri wa rusayi. Bo basizeho imirongo ivuga ngo Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Ntibayituzanire. None baranazi no bakanaduhenda ugasanga bari kubatwigisha ibyo mugabo wabwira batwara baje gukora akazi wabo tubigumamo. Abantu rero turemera ko aboro ari bazobona Imana. Bibiliya ni byo yandika mugabo aboro avuga sabanyarirwa batagira icyo barya, batagira icyo bambara, batagira isabune yo kumesa, batagira aho baba. Yagomba kuvuga abo roho mitima banyotse ukugororoka kw'Imana, bashonje ukugororoka kw'Imana, bashonje ubutungane. Nicyo kintu baca bavuniraho ntibatubaniye ubwo bworo bwarimo. Rero amavunja aratujya, inda zitwinjiramo, ubuvuma turabumenyera tuti nibyo kuko twebwe tuzobona Imana ni sawa. Imana ishimwe cyane. Bagaca baratubwira ati rero mwebwe muzose murumva ibyo tubabwira gusa ntimurabe n'ibyo dukora. Ni ukuvuga mwebwe rimwe abona turi ibikaranze ibyo ntibibaranga muze muri ibyo tubabwira gusa. Nimwe abona tuba mu nzu nziza ntimuzifuze ibyo ntibibaranga. Tunyoza imiduga mwebwe hahiriwe aboro. Imana idufashe cyane. Bagaca bavuga ati kandi mumenye ko ukwifuza ari icyaha. Baba baratuburutsira biraheze. Kuko iyo wifuje ikintu ubwira ishaka ryo kukirondera. Iyo wifuje ikintu urondera ibishoboka byose kugira ngo uzobishikeko. Noneho no kubyifuza barabitwangiye ngo ni icyaha. Bariya batipe nabo ni amanyababiri baragoye. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Inyuma yaho abasuwedwa nabo ngo baze bo baze babashyigikira mu rundi ruhe tutabimenye. Bati musenge cyane muzure mpemu yera muvuge ku ndimi. Tuti kandi ibyo byo ni nabyo kandi na byiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Baduhata imirongo bavuga bati musenge ubudasiba, murondere Imana ubudahumeka. Bageze aho abantu turasenga tuzindukayo twirirwayo tubarayo indimi turazivuga turerekwa ibyo twereshwa mugabe gahera mu ndoto kubera tutangiye gukora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bagaca baduhata ya zaburi ijana mirongo ine n'indwi yo ku murongo wa kabiri ivuga ngo bibaruhishiriza iki kwirirwa muri ukamukora muruha atega bikunda ibahera mu itiyo sinzira mwereko ibakunda imitiyo ntahora. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Niko murongo uvuga. Ariko hari undi murongo wundi mu migani 19 murongo 25 aravuga ngo ubunebwe butera itiro. Urumva baduteye itiro, ubunebwe butera itiro byinshi, ukandi umunyabute azogira inzara. benda babaza umuntu ashonje yoryama gasinzira ugori to umuntu ashonje tasinzira arayamira nuko proje ajya muri koma y'inzara gusa ukabona ngende ntege zihira ukagira uti nagatiro kamufashe kumbe ari karage uru ubunebwe butera itiro ryinshi kandi umunyabute azobereza 2023 ku migare na 2023 nkavuga ngo kandi itiro rizokwandika umuntu ubucyocerwa ubwo mugere cyangwa cy'Imana Imana ishimwe cyane
haleluya
rero aya majambo n'amajambo akomeye cyane twasomye kandi nibaza yuko jewe yampimbaye kwigisha aya majambo ndi kumwe na mwebwe Imana ishimwe cyane ndi kumwe na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu General Major Barisa Dimitri. Hallelujah. Iyo muze umukuru w'igihugu atagashize ko mpora n'ubumbenga kigakwiye. Cyo gituma cyangira ngo ngeho gashira. Imana shimwe cyane. Ndi kumuranya niteka Honorable Reverie ndi kuri yo n'izindongozi hano. Kuvuga mbega aya majambo biroroshe. Imana shimwe cyane. Hallelujah. Kubwira abantu gukora kandi kumwe n'abakozi biraryoha Imana ishimwe cyane
haleluya
Bwana sifiwe
amen